esisizwe samampondomise kusimincile nemibhiyozo emva kokubuyiswa bukumkani baso kwiminyaka engapha kweliwaka esisizwe singathathelwa ntweni.
Obu bukumkani bubukumkani ebebukhona, into nje ebesiyifuna yirecognition esuka kurhulumente. Siqinisekisa ke into okokubana sakubakha obukumkani phezu kwelitye elulushica silungiselela nezizukulwane ezizayo.
Amatshantliziyo embali athi ukuthatha izigqibo ngexesha elifanelekileyo kubalulekile xa ukhokele, nanjengoko wenje njalo ukumkani uMhlonhlo ngexesha lokhokela kwakhe.
People didn't have courage to follow him, but I think the mood in the country, all across the country these days, is people are crying for decisive leadership, and I hope we will still get it.
Ikumkani zadlala indima ephambili ekukhululeni emakhamandeleni eli lizwe. Isizwe samampondomise silinde usuku olungekaxelwa lokwembathiswa kwekumkani yesi sizwe ngokusemthethweni, kuqhubeke ubukumkani ngaphandle kwamagingxigingxi. Ndinkululeko Nyembezi, indaba ze-SABC, kuQumbu.